No one knows the secret.
Dagaal ka waa ka dhammay. Dabka dalka. Yekino degino yekugu da ya ine.